Nabonye umusozi wa Murehe ubutunzi burimo bumeze gute. Rero tumaze kugira recherche ni karte twakoresheje ama satellite kugira ngo tumenye ibiri hano ku musozi. Tumaze kuheza kugira etide twaciye tubona amarinye yose ariyo yiyi ibimana byacyo. Iyo niho ubutare turondera mu.
Ahari tone hose mu butare.
Twaciye tumaze kuheza kugira iyi cartography twaciye rero dutangura kugira ikarte ya kabiri ariyo yiyi yerekana amapedoropere yose aho winjiriye ushobora kwinjira ugaca ushika kuri filo iyo yahahaje. Rero aha hose ubu twafashe umwanya muremure umwaka n'amezi ndi twiga turaba intoboro ku ntoboro aho dushobora kwinjira tugakuraho ubutare. Rero dushya tugira ayandi maraporo ya maitide twagize hejuru ku musozi wose kubera hariho ubutare buri ku cyo twita roshime ariyo dushya twinjiramo kuraba ngaha anjye. Rero n'ubundi butare buri ngaha hejuru kuri surface ari bugubu twashyize kutubwira ko amaitide ubwo bufite kantite yabwo twaramaze kuyitora ni nyinshi cyane gusa hama ubu nabwo roshidiri nabwo ifite kantite yabwo nyine muraza kubibona kuri exposition kuri roshidiri tujye kubereka ubu tubomora ibintu bingana uku nk'ubu n'ubutare swasani purusa
hari mu 33 kwijana
kwijana
iyi ni 99 kwijana
yego ariko imaze
kugira ariko hari bibuye mu rambona biremere uko nyene bisuko garashye abantu mu randa bibona zoranza ko ipimisha
uyu ni deje uyi societe niwe buri munsi abari karakorera mu societe ubu nawe numva tumere wacu itwa wanje itwa niyo saba wacu na societe itwa niyo saba sivese
iri najyo
ni nubundi bwoko nyene uhava wihenda ko ngo si castellite ariko nayo ni castellite ariko murabona ko idasa n'iyi iri zirashobora kwiyoberanya udafite ubuhinga ugasanga urahushije ukibaza ngo siyo kandi ariyo. Tugiye ku yindi site aho hari izindi do tretema iri hirya muraza kuraba niho tuza kubereka intuze tretema ijyanye ni Oruviere iyo twita Oruviere iyo hejuru niyo dukuramo rero iri fine uyu butete buto buto duca twirotuva bugoye gutora mu ivu risanzwe kuko no ngaha irimo duhagaze imwe ngaha nyine irimo ariko kugira tuyikuremo niyo tuza kubereka izine twashinze hariya hirya ariko ubu twari tubazanye kugira mubone rero butare nyezi naho buri ngaha mu musozi ahanya itranche imaze kwimbwa imetero amajana 50 winjira indani. Rero dufise nkizi zishika zitanu dushaka kwimba tuzozihuza hama hasi ngaha nyine turi dushya dusubira tugahera ngaha tugashya twimba etaje hasi kugira ngo dushobore kubona ubutare kuko ntuze karakteri umugenzi w'ubutare ntugenda gusa hejuru gutya ugenda ucurika rero hejuru hari buke ariko uko wimbuje hasi hari bwinshi tumaze rero gukata ngaha tukagize indi etaje hasi tuzogenda tugutora uburi hasi gushyika ku nyivu yo hasi
none ngaha ni mwebwe barundi mutanguye cyanke kera n'abazungu barabwimba tutabizi
kera abazungu barabwimba cyane rwose bamaze imyaka 50 ngaha muri Murehe hama turaza kubereka hajyanya ahanyene kuri andi abazungu bamaze kuva ngaha bace bagenda bafuriye barabetona barugara n'amabeto aha hose nitwe twahakoze tuhaziburura tumaze kubona yuko hari
mva kwari kugira ntituze tububone
ntituze tubone ikintu na kimwe bashize
bazibura mugabo bari baratwaye ubwabo baratwara twikokiye baca bavuga bati
cyamuzibura muzibira ntihagire umurundi azobibona baca bari bamaze imyaka 50 babwimba bonyine
bagacari twenga ngo turabakene kandi baza aho dutu aho twotonye
ubutunzi buringa ubutunzi buringa hatumaze kugera ku miliyoni 12 n'amajana 7 itoni imiliyoni 12 z'amajana n'amajana 7 guzuye muri runo musozi mwiyumvire rero ubutunzi bungana n'uko ubutare buri trete bugera ku miliyoni 12 n'amajana 7 n'amafaranga meshi cyane gose yotuma igihugu cyihagarara ko ari ngaha muri murehe gusa
I'm going to go to the house.
Ubutare ntitubone neza aho bari bageze mu kubutegura. rero twebwe twakoze igikorwa kinini cyo gutangura kwanza kurondeza kugira ngo dushobore aho hantu kuhasibura no gukura kwayo mapeto no kuraba kugira amayetide yandi kugira tubone umusozi wose ubutare buhari bungana gute ubutunzi tumaze kwiga kubona ubwo butare tumaze kugera ku miliyoni 12 nibiro 2007 kumayetide twagize amatoni miliyoni 12 nyakuba mubyeyi wacu bona yuko abarundi bohaguruka bagahagurukira iki gikorwa cyo kwimba urutare mu Burundi kuko niyo mushinge ukomeye wa ekonomi tubona byoshobora yuko dushobora kwihagarara ko tutarinze kuzera inze kurondera amadolari kwa amadolari turayafise twebwe nyine ngaha mu Burundi kubera ubu butare burarondegwa cyane ku isi yose ubisi ntishobora kubaho idafise ubutare rero ubu butare burakenewe cyane rwose yuko tubwimba hama tukabushyira ku isoko hama tukaronka ayo madolari dukeneye gukoresha mu iterambere ry'igihugu cyacu mu Burundi abarundi rero
amwe twabitekere hajya haruguru hariho ijambo nabatesheje kuvuga ngo tuzoshora ibintu biri mu ivu nta mugambi w'uko dushora kasiterite ihingwe yitwa kasiterite zabakwiza
egome murakoze mubyeyi mwiyo ntumbero nyene igihugu mwifuza ko duhingura ubu butare tukabushikana aho bushika kwijana kwijana tutarinze gushora ivu baza kutwiba batuhenda ngo
kuko urumva twaye ivu harimo koruta akaba kasiterite agacavuga ngo yaguze kasiterite muga yadutwaye na koruta atayiguze muga bo tushoye kasiterite ukwayo koruta ukwayo inzabu ukwayo icyo ukwayo muze kwivura ukwayo niho tubona tushi twashoye ibingana uku amahera dutanda yangano kandi batatwivye
kandi mwiyo ntumbero nyene harimo n'ubundi butare bwitwa nobium buzimbye gusumba ni kasiteri cyangwa na koruta nabwo babitwara kuri gusa ntibigera babitugurira kuko nta buhinga tuba twakoreje kugira tuyikuremo nabwo dufise ubu rero twebwe twaragize recherche hano muri iyi sosiyete umeko tumaze kugera izo recherche twarashyitseho dushobora guhingura iyi kasiterite tukayishikana kwaka kantu mubona aka kantu mubona ni kasiterite ijana ku ijana na kimwe kindi kirimo
nifuza yo gushora nk'ibi
yego
kiri kijya bita rero rengo
haba rengo y'inzahabu ariko iyi nayo ni rengo ya kasiterite tumaze gushika rero ngaha tuba tudugije igiciro cya wa mwimbu twashoye aho twawushoye tuza guhomba tuca tutegurira ngaha tugashika ku irengo tumaze gushika ku irengo twoba tutugije igiciro cya bya biharo mwumva yuko byo bihagaze ku mafaranga angana nkajya twavuze tuca tuyagwiza inshuro n'inshuro
none rero umva ubu iyo ntumbero iyo ntumbero uko urumva nk'ubwo butari nta mwami utararonga ubuhinga bwo kubuhingura mugabo tubaye turihinguriye ubu babundi bugumi wacu abagumi wacu rero nk'ubu mugiraniye amasezerano na leta ubu mugiraniye amasezerano n'igihugu yuko ubu mugira mutangure tugire irihinguriro rihingura neza uravye ivyo dutwara igihe kingana iki kugira tube dushobora mwihweje ko mwamaze gutangura kubibona ivyo dutwara igihe kingana iki amamashini kuyazana kuyashyiraho gutangura guhingura kugira amahese muri aba twamara umwaka tutaraheze
amezi atandatu tukaba twamaze gutegura iryo hingurire icyo twosaba nk'ababyeyi leta muje tugakorera hamwe kugira ngo dushingire ihinguriro twongere twimbe umwimbu ukwiye twibaza yuko mu mezi atandatu twashobora kuba tumaze gushinga iri hinguriro kuko twaramaze kumenya aho amamashini twayakura ibintu byose twaramaze kugira amayitide yazo
imigambo tukora ni yuko nyene urumva leta y'u Burundi reka namwe murimo ntituvagwe biki n'ibiki ibi ni iby'abenegihugu ubu butare ni ubw'abenegihugu abenegihugu muri bo nyine baciye bavuga bati twebwe tujya twite ku rutare tuza n'ubuhinga turondere n'imitahe tujya dushinga ihinguriro ubu rero niwo mugambi dufise mwiza kugira ngo dushore tutazimbwa kandi iki gihe dufise dushoye nk'ibi niho n'isoko irihuta kuko ahandi baca bavuga ngo twe ntabyo twashobora guhingura muga dushoye iki urumva ntibashobora kwihinguriza rero ikintu cya mbere nore mako nuko kare narabonye ko twaca kurengo tubaze ko tugire ngo ama societe ku ruhande ayo ma societe ko ari kugira ngo abigipfungu ahubwo n'igihugu kibwe tubona none rero ubu mu migambi tushaka gukora nuko ubu tugiranira amasezerano mwene mwamufise imitahe murazana imitahe yanyuma imitahe mutegerezwa kuyungukisha murakeneye kwigaruka kwisubiza umutahe wanyu murakeneye inyungu murakeneye no guhembwa ku buhinga bwanyu icyo gihe rero leta mugirana amasezerano yazanye ubutare nawuzana ubuhinga n'amahembe hageze rero gushora turadusigaye tuvuga tuti ubu mukiriya cya leta hinjira igituma ndiko ndavuga abarundi nikomeye abajya abandi b'abanyamahanga akubwira ngo nazanye amadolari ngo ntegereza kuyatahana ugaca usanga afashe nk'ibice bishyira nka 40% byose bisubiye mu mahanga mugara abarundi babikoze ayo madevize yose aruhukira iwacu kuko abarundi bakeneye amarundi bakoresha migambi y'indi iterambere bashaka rero kuzana ibiva hanze izo mashini ibyo tutarahingura igitoro tuzadukoresha aya mahera akaja kuzana ibyo bintu tukeneye mu gihugu cyose ukeneye kugira ihinguriri kuko iki naho tubaze kugikora ntihazaba urundi n'abacagira ihinguriro rizana ibikoresho bikorwa muri iki rero menya hava mu iki ibikoresho bakora muri kasiterite nibiki nibiki
kasiterite ivamo ubutunzi buhambaye
urabona ko atangiye se kasiterite rwigese mucamwumva ibitagwa igese byose ibiyiko birimo n'amafurushete
oya kuko irazimbye ibiyiko nibijyamo
acanze ibiyiko bicayiva mu cyuma biva mu cyuma kuko nacyo nyine kirafise inox
kasiterite ikintu gikora cyane rwose n'ubuhinga bwa tekinoloji bwi bwo gukora amateleviziyo amamodoka indege ibintu byose no mu miti burya kasiterite irakora mu miti nayo rero ni ibintu bya tekinoloji
umva hariho uca avuga ati hako nzogira transport ntwara ibyuma nzogira transport ngiye gushora ibyo nakoze hariho amahindura nshobora guca aza mu Burundi
biriho byinshi cyane rwose ibintu byose
duca tubona ko Burundi buri bugahiye aha rero ko tutawe kubona ibyiza by'Uburundi nababwira abarundi ibyiza by'Uburundi tutatawe kubibona aha rero niho shetari igira itagure gukora aha shetari igira itagure gukora aha baca bagura hariho abarundi ngaha bifatiwe na shetari baca bavuga ngo nta kuntu mubisamo kuko murabona nk'umuntu yarinze abizibira ngo ntitwigire tumenya ko dufise ubutare akagenda ashyizeho n'amabeto mwaza kuba ariko aratwenga ubu nyine ntihabura abarundi abitsitswe n'umutima mubi abizizwe n'abadayimoni aho ubu nyine bife kumenyekana baca bajya kuba amahera ngo genda mutobi wanyu bitobere bo nyine kandi babona ko tugira dushike murumvise ko gushinga ihinguriro ibyo rutwara amezi atandatu reka duce ruja ku kivire aha rero nk'ubu abo mu bushikiranganje bw'ubutare n'agataka ingana nta n'umwe hari kuko ntabyo bababaye nicyo gituma ntacyo tutatera imbere mu butare ntacyo binezwe nk'ubu baranababaye kuko barashobora guca babagura bo nyine bati bitobe nange ndababwira ndabaremesha nanjye nshya ndabyifatira mu ntoki tuzoruhuka turoshye mu butare aya masezerano tuyakora kuko butare tugira turabe ubutare twizizira nka butatu tubwizizire tubuhingure dushore dushore ubutare hanyuma abo bavuga ngo barabuze amadevize ntabigere bizogenda mwumvise igiciro urumva ko izo mashini mwagiye kuraba nzoshobora kuduha itoni zingahe zibiri ku munsi
dushobora gukora itoni zitanu kuri iyo mashini
itoni zitanu mwumvise be mwumva ku munsi twari tugeje angahe igitoro cyo vamo twokimara mwumva ku munsi aho nyine kuri uwo musozi ku munsi mwumva igitoro cyo vamo twokimara urumva rero iyo turiho turavuga tuti uburundi aha bwabyutse biraheze imana burya yapfuye kubona abarundi batabwira umutima mwiza barankakuza na ya macakubiri babona twese ubu turi umwe imana nayo turavuga ati reka ndabereka ibyo ari byihishije raba ibyo bari baranyegeje bari babizi iyo tubikora nko mu myaka 50 iheze umva bo barinze imyaka 40 bagiye bacarabizibira baca bari bo bandika ku ma interinete ko Burundi bukenye kandi bazi ko dufise itungo none mwumva iyo tuba twabyimbye nk'umwaka 20 heze uburundi bawugeze hehe nicyo gituma rero bakunda kudutoba nukugira dutobe iritunga ntituze turonke umwanya wo kuzohingura tugira amahinguriro uburundi butunge nicyo gituma dutobera abarundi mwese kanura
kanure ducunge ntagire uzosura ku dutobe twigire kabisa dukore gushika rushitse aho hane murabizi ikorane twakoze hari handitse ngo ntituzose twebwe ariko zotaga ifasha niba inyene ntimwave ngo none tuzoyakoze iki tuzadufasha abantu reka dukore rero tujye turi kumwe twese birashoboka mugabo tutatanye aco tuzoshika imana niyo nkuru kandi niri kurabitwereka n'ubwenge abarundi ndamaze gutora hariho abarundi babiri bamaze kuboneka bafise ubuhinga bukomeye bwo guhingura ubutare abo rero nk'abo babiri ni abarundi bazoca bafasha kugira ngo dushobore gushika ku kintu kandi bizogenda neza imana niyo nkuru imana yarahezagiye burundi kandi izaguma bihezagiye